tuzori kakuruvuka imisi yose tuzobaho tuzoririmbe ya neza yawe urukundo wadukunze mami akira amashimwe amashimwe na yawe turaririmba urukundo urukundo wadukunze ntabwo tuzori kakuruvuka imisi yose tuzobaho tuzoririmbe ya neza yawe urukundo wadukunze mami akira amashimwe amashimwe na yawe amashimwe amashimwe yacu mana uyakire abantu bawe waremye wakira amashimwe yacu avuye mu biganza byanduye ariko yakiru yahezagire turagusabye mami mana yacu uduhezagire imigisha mvajuru amashimwe amashimwe yacu mana uyakire abantu bawe waremye wakira amashimwe yacu avuye mu biganza byanduye ariko yakiru yahezagire turagusabye mami mana yacu uduhezagire imigisha mvajuru
Ah.
kiuya hezagire. Ya usabye mapi mana ya chuu.